Inshuti zanje bakunze munkurikira kuri channel ya YouTube Urugendo News, ndabaramukije ngaruse kandi nongera ndabashimira nkuko nari nabemereye kare kare, nabahaye amakuru avugwa ku gitero kidasanzwe cyari kibaye muri Vugizo kigahitana abantu bashika 20. Ni igitero mu by'ukuri nabwiye ko ari igitero kibabaje kuko abene igihugu bari kubazira ubusa. Mu makuru twabahaye twabwiye ko umuhari warayugavye icyo gitero atabo twari bwamenye neza, nubwo nyine twabwira ko ishobora kuba ari rede tabara canke FNL imihari isanzwe igwanya leta y'u Burundi, ariko ubu rero umuhari rede tabara uhejeje kwemanga igitero. Ngarutse nyuma gatoya hari itangazo leta y'u Burundi yari imaze gusohora ivuga ku gitero cari kibaye. Rino tangazo nagwa amazi ndacishemo amaso, hanyuma ndababwira ukuntu rede tabara iciyemanye igitero n'ukuntu iciye yiregura. Ku bantu muzi gusoma murasoma riri mu rurimi rw'Igifaransa, ariko ndagerageza kubivuga mu Kirundi. Ngarutse nyuma gatoya hari itangazo leta y'u Burundi yari imaze gusohora ivuga ku gitero cari kibaye. Rino tangazo nagwa amazi ndacishemo amaso, hanyuma ndababwira ukuntu rede tabara iciyemanye igitero n'ukuntu iciye yiregura. Presidence de la République du Burundi, Secrétariat général de l'État. Itangazo risohotse ku igenekerezo rya 2022 rivuga riti: ku igenekerezo rya 2022 Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu gihe cy'isaha zibiri n'iminota 40 z'ijoro, ingo icyenda zaratewe n'umugwi w'abicanyi ahitwa Ivugizo, ahahegereye urubibe u Burundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi. Hano ni mu ntara ya Bujumbura. Muri ico gitero kigayitse abantu 20 barishwe bunyamaswa, bakaba bagizwe n'aba bakurikira. Muri aba bapfuye harimo abana 12 na babiri, harimo batanu batarakwiza batari bwashikane imyaka 5. Muri aba bapfuye kandi harimo abakenyezi batatu, harimo kandi babiri bari bibungenze. Harimo muri aba bapfuye abagabo batanu bakuze, harimo umwe w'umupolisi yapfuye mu bari baje gutabara. Abantu icyenda barakomerekeye muri ubwo bwicanyi butagira izina, ariko baranyirukanye kwa muganga. Amakuru twabwira n'uko amagara yabo atifashe nabi cyane kuko bariko barakurikiranwa. Abagize leta baranyarutse gushika aho iryo bara ryagwiriye kugira ngo bibonere ako kamaramaza, bongere baremeshe abenegihugu. Amatohoza yatanguye kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane, bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Itangazo rya leta rikomeza rivuga ngo leta y'u Burundi irateye ivyatsi ubwo bwicanyi butagira izina bwakorewe abenegihugu bitekaniye bagwiriyemwo abakenyezi n'ibibondo. Leta y'u Burundi irahojeje imiryango yaburiye ababo muri ako kabi kabishe, abakomeretse nabo ikaba ibifurije gukira n'ingoga, mbere ikaba iriko iranavuza abakomeretse. Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikaba isaba amakomine y'umutekano ikabisaba amakomite murantunga y'umutekano kuri kanura kuruta na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru isozera umwaka mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibikorwa by'iterabwoba atakindi biba bigamije atari ugushinga cyane ugushira abarundi mu marira. Rino tangazo rigiriwe ibujumbura igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka w'2023 umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima acarasinya. Rino tangazo rikije hanze umuhari Rede Tabara ntibya woroheye kuko wacyo usohora nawo itangazo muramba barira kuko yanditse mu rurimi rw'igifaransa ariko ndashaka ngo ndaribereke hano niri muri ko murabona Rede Tabara ivuga ati turasoma mu ncamake umuhari Rede Tabara urahakana ko mu gitero waraye ukoze wagandaguye abanyagihugu ukavuga ko misi yose iyo ukoze igitero inzego z'igihugu zijejwe umutekano zica zihorera ku banyagihugu ugasaba ko misi yose hoba amatohoza yigenga kuri abo banyagihugu baba bitavye Imana. Uwo muhari ubandanya umenyesha ko wafashe umuheto kugira ngo ugwanye iterabwoba y'intwaro ya CNDD-FDD kandi ko ugwanira agateka k'abanyagihugu. Umuhari Rede Tabara ubandanya usaba abasirikare b'igihugu kwiyonkora ku ntwaro ya CNDD-FDD. Uyu muhari Rede Tabara urangiza uhoza imiryango yaraye iburiye ababo mu iki gitero. Kwa dukurikira murabona ko ni itangazo yanditse mu rurimi rw'igifaransa no kuvuga ko abatagitahura muce mutubabarira nta kundi twabigenza. Bino rero bisigura iki mu gitondo nabaye amakuru ndabereka ko hari amakuru dufise yuko Rede Tabara yagaye igabye igitero mu bice bibiri Vugizo n'Igihanga. Amakuru twamaze kuronka nuko inkoho zavuze Igihanga zoba zitari za Rede Tabara kumbure zoba zagabwe n'abandi bantu ariko leta y'u Burundi ntacyo yashimye kubivuga ko nimba zari za Rede Tabara zitari za Rede Tabara nta makuru akwiye twarose aho rero mudutahure nkuko tuma tubikora twebwe tubaha amakuru yizewe neza amakuru atari kwivumbi amakuru dufitiye n'ibimenyetso niyo mpamvu muzobona iyo tubaha amakuru ducisha ngaha makete amafoto amavideo ivyemezo ntakuka ku buryo udashobora kwumvira ko turi ko dutanga ibintu bidafise ivyemezo. Kwa dukurikira murazi yuko twebwe twegeranya amakuru tukayacukumbura tukayatohoza neza tukayatyorora hanyuma tukayabashikiriza atyoroye neza atari kwivumbi. Nta handi muzosanga amakuru umuntu abaha amakuru abaha n'ibimenyetso atari kuri sheni yacu Rugendo News canke kuri sheni yindi Senere Inyankamugayo. Nta handi muzosanga ibiganiro nkaho atari ngaha. Nimba mudukurikira muri mu Burundi yandikishe mukore sabone cyangwa subscribe. Nimba muri mu bihugu bindi byo hanze kora sabone namwe kugira ngo dushizeho ikiganiro mube abambere mu bakibona. Hano rero hari ikintu ngomba kuvuga kuri ibi bintu byari bibaye ngira ngo murabibona abantu 20 leta yamaze kubemanga yuko aribo bapfuye. Hano hari ikintu nibagiye mwitangazo rya leta barahana arewe yavuze yuko yishe abapolisi abapolisi mumbabarire hano turabe neza ingene hano yivuze leta tabara ivuga yuko yavuze ko yishe abasirikare 9 n'umupolisi umwe neuf militaire et un une policier ngo baca barekipera n'inkoho ya Kalashnikov nuko babivuga bino mu itangazo ry'igisirikare ntibashoboye kubivuga hanyuma ubutumwa bwanje numva nubwerekereza kwaba bantu bakora ibintu byo kugwana aba bagwanyi bare de tabara bimanze n'igitero mu byukuri umuntu ari karagwana z'icyagwanira n'uburenganzira bwiwe ariko kugwanira mu magi bino bintu baba abasirikare ba leta canke rede tabara bakwiye kubanza kubyikuramo bakamenya ko kizira kugwanira mu bene gihugu hano bino bisobanura yuko bano bayigu bapfuye bashobora kuba baguye mu mporero canke habere ingwano aho bari ntivyumvikana ukuntu umwene gihugu yibereye aratekanye yoza guhitanwa n'ibitero nk'ibi wibereye muhira uratekereje abana abagore bafise inda bakaza gupfa bazirubusa abagabo bavuga ngo bari ku rugamba canke bavuga ngo bari mu bindi ariko nk'umwana abapfuye aziriki apfuye azirubusa no kuvuga ngo abakora bino bintu ni kumenya yuko bino ari byaha bibi cyane bishobora no gushira mu kaga n'uwabikoze kwica bene gihugu bitekereje bitekaniye n'ibintu na leta idashobora gusobanura habaye intambara n'abari bene gihugu byiza mubanza murakinjura murabwira bagakinjura bene gihugu bakavamwo mugasikara muragwana ariko hamwe babishwe abajeje umutekano batarahagera mu byukuri ngaho byavyumvikana kundi kuntu ariko abene gihugu ico nababwira nuko mwebwe mukwiye guca kure abantu nkaba baza kugwaniraho muri nta kintu na kimwe mukwiye gukora gituma begeraho muri mu kibano kuko nitwe tuhagwa bo baraza bakagwana bakigira uba polisi basubiye mu ikambi rede tabara yasubiye mu ishyamba abapolisi baracyari abantu bapfuye muri ya mihana usanga amatara n'abahamba bibereye hajya ntimumva yuko umwene gihugu ari wasiga ubuzima ibaza abantu 20 umwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aba n'abantu 11 12 13 14 15 16 17 abantu 20 umuntu umwe wenyine arazimbye abantu 20 mumbwire namwe harimo bari bafise inda ibyo muvyibuke sinzi ko baziharuranye nubwo bavuze 20 kwanza rede tabara yavuze ko harimo nefu militaire na ine polisi urumva ko hamwe baba barimo nabo bari benshi cyane nimba batabaharuranye abantu nkaba bapfuye ku munsi umwe nimumva yuko igihugu kiba gishahutse poliya kajya gutera kamo aba bagwanya igihugu iyo bagiye kugwana bagerageze begere kure y'abene gihugu ntibagwande mu magi n'abapolisi baje n'amanyene ntibagwande mu gihugu niho bazogera ku cyo bipfuza niho bazoshigikirwa n'abene gihugu kugwaniye mu bene gihugu bakahagwa nk'aba bagwaniye nta mwene gihugu ashobora gushigikira rede tabara ije ihaje ngo ayihindaro canke ngo ayereke ngo cangaha ahubwo baca bahunga bakababisa kuko bazi ko baza kuhagwanira n'abasoda bakahapfira mu ntambara rero ntumenya ngo bishwe na rede tabara ngo bishwe n'abasirikare ntawe ubizi ko bishwe n'aba rede tabara ashaka bishwe n'abasoda je ntabyo nomenye ariko gusa murumva ko bibabaje sinorangiza ntakebuye na leta nayo nyene irabe ibintu bituma bene igihugu bapfa nkuko ibikemure. No kuvuga bano bantu bafashe umuheto baje mu ishamba kuberako bafise impamvu bagiye mu ishamba kubarondera bakagira ibiganiro ko nigeze kumva mu isezerano na president abicishamo president Evariste yabicishijemo igihe yari yagendewe n'abambo umwe bwa Burayi haburi iki kugira ngo uno muhari uri mu ishamba bawuhamagare bawubwire ubushiriwe kuganisha hasi baganire ko ari leta mvyeyi ariko yitwa umuvyeyi ko akora ibintu byiza aba bantu bari bapfuye iyo ba leta yarahamagaye rede tabara ibara ihagaritse intambara ntibirikira iragwana kubera iki mushaka ko intambara ziguma abene igihugu baguma bapfa ego nubwo turi beshi mora tugwira cyane mu Burundi ariko mugabo iyo tugiye gupfa nkuko tuzohona ku munsi hapfa 200 tuzohona hagivugizwe hapfuye 200 nta bantu 200 nta bantu babiri bahavutse nta numwe yavutse mbere banashaka ariko bene barapfuye n'abayi ho yihu gihombye ni nguvu zabe ni gihugu bari bakiri bato baragiye nabana leta rero irabe yuko iyo zokumviriza bano bantu ibyo basaba hanyuma izi ntambara zihagarare abene igihugu barike kuza barahagarama nicyumviro canje ntabwo negetse mugabo murabona ko abantu ariko barapfa turiko turahomba nimba mukeneye kutwandikira rero kuri WhatsApp turabaha WhatsApp yacu gatangiza kamenyesha ko guteranya 358 46 51 31 314. Cyo nitwa Daniel Mugisha. Iyi shene yitwa Urugendo News. Nimba mbonye kuri Facebook ni Daniel Mugisha. Nimba mbonye kuri yindi YouTube ni Senere Nyankamugayo. Daniel Mugisha ni yo zina ryanje. Murakoze.